Fumanisa ukuba yintoni i-term yethu yesixhenxe kule sequence 1440, 1716, 1848, iqhubeke apha ngoku i-terms zifumanike ngehlobo luba siphindaphinde i-terms ezi-corresponding kwi-arithmetic terms, zi-arithmetic sequences ezimbini. Ndizanibonisa ndithetha ukuthini ngoku xa ndisenza umzekelo. Masicinge ngokuba yintoni i-arithmetic sequence ke ngoku ugquba kwethu ke ngoku sizawuthatha i-product yezi sequences ke ngoku kwenzele sifumane le sequence yethu ilapha ngaphezulu. Ithetha ukutsho ngoku lo mbuzo. Masenze ke, masikwenze. Sawuqala i-arithmetic sequence yethu xa sathi ngu-a, i-term yethu yesibini iza ngu-a plus i-constant ethile. Arithmetic sequence ithetha loo nto ngoku wongeza i-difference, i-common difference ke ngoku sayibiza mhlawumbi u-m, a plus m uqwathi kwe-term elani izaba ngu-a plus 2m ke ngoku a plus 2m songeza omnye u-m ngaphinde siyoqhubeke kanje siqhubekeke side siyode kunaphakade side siyotsho kwi-8th term ke ngoku kwi-term yethu is-8 kwenzele kunyanzelekile ke ngoku sifike kwi-8th term kwenzele sathi xa siphindaphinda nenye i-arithmetic sequence sikwazi ufumana i-8th term yale sequence phaa ngaphezulu. Uzawuqaphela ke ngoku i-8th term izawuba ngu-a plus 7m ngenxa yento yoba i-term yokuqala ibingena-m icacile ngoku eyesi-8th term izawuba ngu-7m. Izawuba ngu-a plus 7m i-8th term yethu yale arithmetic sequence yethu. Masenze ngoku esibini i-arithmetic sequence umzekelo wayo sabiza u-b yona siqala ku-b enye i-term ilandelayo izawungu-b plus n mhlawumbi eyesithathu andithi niyayibona nani izawungu-b plus 2n iqhubekeke njengale sequence lapha phezulu ngoku sihambe siyotsho kwi-8th term yethu izawungu-b plus 7m ke ngoku 7n okay zonke ezi terms ke ngoku ezibona kongezwe u-n ke ngoku kwezi terms zimazantsi baye basixele ngo into yokuba xa siphindaphinda ezi sequence zimbini sizawufumana ngoku le sequence ipha ngaphezulu lo 1440 iqhubekeke loo nto ithetha ukuthi ngoku sawuthi a ophindwaphindwe no-b i-term yokuqala neyokuqala a ophindwaphindwe no-b uzasinika u-1440 ayindidi u-a ophindaphinde no-b ungqamelene kunye no-1440 they are corresponding siyayazi ke ngoku ne-term yesibini u-a plus m siyayazi no-a plus m ophindwaphinde no-b plus n b plus n b plus n uzasinika u-1716 laa term yethu yesibini ungqamelene kunye no-1716 asiye kwesithathu ke ngoku i-term sayazi no-a plus 2m ophindaphinde no-b plus 2n a plus 2m ophindaphinde no-b plus 2n b plus 2n uyasinika u-1848 sinika u-1848 1848 okay ke ngoba sifuna ngoku i-8th term yethu i-8th term sizawuphindaphindwe ngoku-a plus 7m kunye no-b plus 7n ke ngoku a plus 7m aphindwaphindwe no-b plus 7n b plus 7n plus 7n uzasinika ntoni asiyazi ke ngoku i-8th term bayintoni uzawubona ke ngokuba siyabona sifumana no-a b bayintoni no-a plus n uphindaphinde no-b plus n uyabona ke ngoku singakwazi usebenzisa ezaa terms ke ngoku ezizontathu masiqale siphindaphinde le 8th term ke ngoku sisebenzise i-distributive property yethu ke ngoku sizawufumana ntoni xa siphindaphinda ezi terms zimbini u-a ophindaphindwe no-b izawuba ngu-a b a ophindaphindwe no-7 n plus a times 7 n 7 a n plus 7m up in the no b plus 7mb 7bm plus 7m up in the no 7n zasini again 49mn again 49mn okay. Ilento ngokusizama ufumanisa impendulo yake ngokuyonke la term yonke la expression sidinga ufumane sesiyazi kodwa impendulo ye term enye phana samazwe a ophindwa phindwe no b 1440 o ab ku 1440 andithi 1440 asibone ngoku singakwazi ufumana nezinye i terms ke ngoku sisebenzisa ngoku as terms zethu as expressions zethu masiphinda phinde ngoku le expression sizawufumana ntoni a ophinda phinde no b sizawuba no a b plus a ophinda phinde no n ngu a n plus b m u b m ke ngoku lo b ophinda phinde no m b m m ophinda phinde no n m n uzasinika 1716. Okay. Samazi ngu AP bang 1440 anity. 1440. Sayazi ngu masibona. Masithatha 1440 macha amabini. Sizaba no 1440 samthabatha ukucala simthabatha nakwecala. 1440 thabatha 1440 ngu 0 shekelo ngu AN so shekelo ngu AN plus BM plus MN is equal to 1716 thabatha 1440 izasinika bani ke le mpendulo izasinika 6 thabatha 0 ngu 6 among 6 on 11 11 tabata 4 7 6 tabata 4 ngu 2 1 tabata 1 ngu 0 shela ngu 276 ngokumbeno a plus n bm plus mn ngu 276 ngolo sayazi ngoba indoni sayazi naliye term indoni masize sisebenze le equation ke ngoku so qala ngwani so tiphinda phinda ngoku la expression yetu sabana a ophinda phinda no b za ngo ab ab plus a ophinda phinda no 2n ku 2an plus 2m ophinda phinda no b 2mb ke lo 2mb nganye 2bm yafana plus 2m ophinda phinda no 2n ngo 4mn is equal to 1448. Okay. Sawanzi ndwenye ke bese yenzekile expression ipheleleyo. Siyazi AB 1440. Sithabathe 1440 macala mabili. Sizabona 1440 thabathe 1440 asinike 0. Manibhale kwela cala u negative 1440. Sizawusheka ucala sekhohlo no 2AN. Sasho 2AN, 2BN, 4MN, 2AN, imama di palo fima zanzi, kwenze yende gani bitisi. 2AN plus 2BM plus 4MN is equal to, handi tuwe 0, 1848, tawata 1440, uzasini gani doon gila, iza bangu 408, ndienze right 848 about 440 yeah 408 right nyansin singohlula hlula amaqaba abini ngale equation go 2 sizaba no an plus bm plus mn mn plus 2mn so ndiyabuza 2mn is equal to 204 ke ngona okay. As terms ngiyibona ziphansi ufana andidi ziyaphansi ufana siyabona ngoba singajonga ba i variable enye sijonge i variable esibini le basingakwazi ufumana u-an plus bm bayintoni, ingakwazi usinceda ngenxa yento yoba sawukwazi uyifaka phayana u-mn endithi siyamazi umangubane sawumphindaphinda nje ngu-49 basindifumana nani lika-mn. U-an plus bm basiyamazi sizawuve sikhe simkhuphela 7 siphindaphinde ngo-7 nje khala term yonke basiyithatha siyenze into enye. Masenze loo nto ke ngoku masizame ufumana u-mn. Basizame ufumana u-mn masithabathe le equation i-blue kulena ityheli ke ngoku, sithathe le i-blue kule ityheli sayiphindaphinda ngo-negative 1 sibe no-an negative an thabatha bm thabatha mn is equal to negative 276. Ayindithi negative 276. Okay, nanso ke sizawuthabatha ke ngoku izawusinika u-0 izawusinika u-0 shiyeka ngo-mn mn is equal to 204 thabatha 276 izasinika u-negative 72 ke lo. Okay, sikwazi ufumanisa wayintoni u-mn ke ngoku. Andithi sawufaka nje phayana kule expression lena u-mn siyamazi ngu-negative 72 lo, eliya inani izawuba ngu-negative 72. Negative 72 yintoni ke ngoku an plus bm? Siyayazi ke ngoku u-mn siyamazi ngu-negative 72. Andithi negative 72 singakwazi ke ngoku masongeze u-72 macala mabini. U-negative 72 plus 72 asinika u-0 sizawushiyelwa ngu-an plus bm yaba ngu-0 bayana sithi equal to 276 plus 72 sizasinika u-86 plus 2 87 plus 7 14 31 simsekela cala 1 plus 2 ngu-3 348 ke 348 mpendulelo. I-8th term kwi-sequence yethu ngoku izawuba ngubani? Siye sifumanisile bangubani, siyazazi zonke ezi terms uba ngubani. Ngu-AB siyayazi u-AB ngu-1440 plus 7A yonke le term yonke la expression leya iyafana 7 ophindwe imama ndiyibhale pha ngaphezulu wena uze niyibone kakuhle. Izawuba ngu-7 ophindwaphindwe no-an plus bm. Siyayazi ke ngoba yintoni an plus bm yintoni? Ngu-348 u-7 ophindwephindwe no-348 ogqibela ngoku sibe no-plus 49 ngoku 49 ophindwaphindwe no-mn 49 okanye singathi negative 49 ophindwaphindwe no-72 sothi plus 49 ophindwaphindwe negative 72. Le nto ngoku izasinika i-8th term yethu ke ngoku kulaa sequence phangaphezulu. Masifumanise ngoku impendulo yale impendulo yengoku uba ithini. Andinakhawutyuleyita apha kum, kuyawunyanzeleka senze ke ngoku ngesandla ngoku. Masenze u-7 ophindaphinde no-348 ngubani? 7 348 8 ophindaphinde no-7 56 zibhala u-6 35 msekela cala 4 ophindaphinde no-7 28 plus 5 33 3 ophindaphinde no-7 21 kwasi plus 3 ngu-24 ku-2436 ngempendulo yaliya songeze 1440 kuyo 7 times 8 matrix ndenze right 7 times 8 21 7 times 3 20 hayi right songeze 1440 sang 6 7 8 kunye no-3 3876 ke ngoku ezi terms zimbini xa zidibanisa zezi-terms zimbini ke. Masithathe ngo-49 ophindwaphindwe no-negative 72. 49 ophindwaphindwe no-72 sawusinika bani 118 8 plus 1 9 0 phayana 9 phindo phindo 7 63 36 7 times 4 28 plus 6 plus 6 plus nika 34 ke 8 12 5 then u 3 ke okay so uthabatha ngoku u 3 5 2 8 siya sifumane ke ngoku impendulo engubani 16 is about 6 kelwana 16 tabata 8 8 6 tabata 2 4 8 plus 8 tabata 5 3 3 tabata 3 ngu 0 kelo I 8th term yetu ngoku kula sequence panga phezulu I 8th term yetu kula sequence panga phezulu izaba ngubani u 348 348 Sikubini.